Hata mnipe advice aje. Akisha asema babe I'm sorry.
Eh?
Ni hivyo.
Hii imeenda. Sisa hakuna nguvu.
End of story.
Hala.
Ama nini?
Leo ni kumoto manze.
Like what?